Medina da so O.H.E.N.E. David men so san sem fonin kwase sem so menam yemutu amia kodru no matan fa men fensio no moja me doja ne dumoja obi a wajime bi ntie David program bi je won no mama dwen ne da wote se 4K pictures and as 5G network yeni komo kakra bi e men sa kan pictures we me ana metwae na me baba be kan ho asem sisi a e de a chere na before then no na me twen saa ade we say be say wey e a recent video enti ene ya me no ka say ene ya 5th of September 2022 5th of September 2022 okọ internet ne so ba bi ya TV station ne radio stations akese e wo Ghana no o ma posti saa pictures we ya dade so aba nursing training hostel na students no edano ena eja ato hono ma ashe wom belongings nyina me pa chere omo niema omo di sua de wo school omo ntare omo de bibia ashe ni nyina na omo ye helpless to the sense won't me manage no because ato edan ni nyina mu enti sa time we enye nipa ena ese ben onipa ordinary person bi anywa ese nko ben ho but me no ka say students na bi na air try say bi wrem aka ne 20 cd bi ho onko fa na yo de traduane adi so obe na ntia shata le ba kokre ye obe hye ne pantie ye ni obedie enti edru ba bi anipa ni obedie hu hia ho sin adi bi ya wo wiase enti kodru se wuwu a wonwene se wo da de jempo unya bi bi hye wanu ma wo hombeto na mensa da me wo ho na me ankasa me hu se ambulance ti na wo mo ba bebere me pa cha me ne wo e ba beka ambulance we ho asem na ye wi a na ne wo honom no me ankasa me de ato amam e da na me twa sa emfonyi me bo modern se metwen a eya den a eja besi ato Ghana within we na nya mpa ye bone na na me bo ama Ghana minim say yeden ya ejabeto Ghana ejabeto ho because ade achi ade sen enema etasi wo Ghana mamenka bi ho asem nkyere wo accident eno de almost every day obetina ka bi amuni dai ya wo na ka bi dafom wo na ka bi ayese boy bi wo Germany akwasea bi ananim fi ne ho tantantan eno ko akura wo ye ayi a or the same or no or ye rasa and fatan ujani tikua and fatan ne wantan tan 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 tan. Near freedom fighters ENT near yan ye kan yape gan and pe jan gan and kanko gan and sisa yeno. Or koku dru gan I den or ye blog anti. Na mo blogin or chess and na kwa se se ubi e to me bien anoka sankwana se wana ni kufiu kufiu no to me bien anoka sankwa dia wokase and wana no beti me aye blogin tia no answer sorry ya ee either sa o vlogi an o blogin na wa son the camera aye chese ubi a wakasano na onon so so na o kwa kuchun china name. Mini ya moha de da mi chasa video we me bo modi anse o debi ude mi nyabo tre. Mi nya botre na ma twen eda eja bibeto Ghana na me dia ye comparison mabomodin dia toto ho emrewafo da efie ba bia nyansani anase enyansafo jama enyansafo wo masi e dia ma mrewafo o muntumi nya adwuma eye free o tie eye free yesi amom free bosumi bia ye tua mrewa na o muntumi nya adwuma mo nkomma no ye tua omoka onya bre wa afi na okosisa ekan dawadawa enkuto na wakotena kwan ho baabi na mfuturo bono na enipa etwem koba na otwo din na wiehye no dabi 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 sankwasasem no ebi ni Germany ha because omu de omu ye nipa ana omasa adwini nipa ho nti enti sa obahwa kaba kop ko ba kwa ye yesɛ eja to baabi hwɛ wo mafade ne wo makade ne niam ekuta wo mo de aba ye ba be dum ja no minya abotre video wo mo ba ko na mse ei ye ti kroi mo na sei ne nipa dwene nipa ho kas na ba ye no
baby amre wafo ne tena broni nyansani di ne hyehye se oh ye onipa bi wo ho mo benyini wo ntumi nya adwuma aso nya afi na wo ba e ba be hwe ochinchina atwan enti pe wo ba ne da chi ma no hwe ka asan la 1 2 3 4 ena me hu ani mo hoyi 5 ena si baby a o de sign signboard no e wo no na ne atie ne se anwanwase ma ne wo mu ne se sex is una sin atwiniti akwa ne fro ho no ebesia baase ya no ahwe 7 enso neto aso eno soso esi ho no enti fire you know firefighters no ba ye no kasi maako mi hu se esi ho enipa o mu pie free mu ba ye ne ekwesu ye bia fire another one no sai kan ka ho Chese, womu nyina dre mika bamba cho enye 7 o ebi gu akire hanso na aniji sem ni anwa sem e womu ni se womu ba ye no ba cho hwe dia nsuni enti o mabana ye ba bedum ja no fire service fo na nkasa so womu ambulance in case womu ni pa ni bi anwo touch ma hwe ye sense akire enti se si a menka e kura no 8 9 10 11 back 12 Nyina dia mika aba. Oh, because you see a jar to baby intino. Yan fre. Mumu emra no mu medum no. Omo ban police council ni dia chile no. Me makanchila se krumha. Asembi e besi biya police di kan druho. Posi fuan numu jawu. Nasu yesi jar to baby krobo no medruho. Ye koshama hosol mra aye juma. Uko se uko drum ja. Se ubu afu na opɛ sɛ wugyi nipa nkwan no nkyerɛ sɛ sai kɔ tietie nipa fa ho die so bia na obɛto mra ho bia na wɔno ma wo fie no obi bɛto mra ana obi to mra me sɛ ye kɔ ne akɔhwɛ ama law enforcement na ɛka wansɛm no ɔmo de ndi ɛyɛ adwuma wɔ ha na onim anwansɛm ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ wɔn sɛ abrantie no kukurukukura yi na firi wɔ aka we watu a ɔkɔ me ka kyerɛ sɛ ɔmo baaye no ɛgya na anya anhye Inti oma da omu humbo ko. Omu basi ye babe jini pa mkwa. Hey, ye kruma ye me eja nshi ni pe biye mbiko. Omu mujashishi ye pen. Eja shi obi ya mene upe intino. Ye freba ako. Se eja to baby ya mpacha u. E dom. Ewe just one area pe no maba no. One area pe. Area ba ako pe mame. Pa pe. Ah, uti emi wa uwa gana. Se win nimni ya yane ya kan wasem. Se system ne ye juma wa abrutire ni se ne tie dia ene na me de to so a kire wo ye frere ye mo baaye no yonko kuta ni book ne ni abrɛ ne ho dendenden e kirekire aha de na si mo ma me report e ye den e fa hen o e nya nhye kura chi no de na mususu senka ye atɔchi ye jerusa report we nyina de akwakoma electricity company no se ye wo mfon su obi na ama eje beto fio ana ye nkirekire Obi na akoso candle bi pese opunu ni demu mani demu ye hwamana ni ye baba jisa report ni nyina ni akyerekyere ye akyerekyere ye ntre ne kekewu ye akyere ni ye di akwa akyerekyere anyansafo eh ye di akwa akyerekyere ye mama ni se mistake ye tumi meja tofie no ba akoso ni ene yakopie ba akoso se wa so candle no de si mpuma me na mframa efa no ehu mpuma mu ketins no ama na kwa candle no so ehu ko bai ni etoso be edu no ena esuo mu a ehya sese ehye e meja to ho enti no so mo ba report ena okuta ne book a okọ no abrante no on the call left ho no wo firefighters na wo dum say they are ever ready and they know what they are doing they have been trained And they pay them well as well. They pay them very well. Wama katu yasu so many. Enti nye ha. Eno bide katasi shebe di disika. Debi. Waguswa utiemi uti o hini David. Oshemi o hini David TV. Facebook, YouTube nina. Me wasem bia meko akoka ne sunyane ekufu ado na ni titi se poly tank no monto ne nkrama ne mfaso nka lands minister jinapo se enuana ekufu ado ma sunyanfo mrante o makoy university awie wo mu ja o mu adesua nyina to ba bi si ye kɔ forest mu ana nwuram na yakwa ko su yakwa ko dua nua no emfie be na wo ho ni ye ntua wo mka mekan no ho asem betu we dia meka fire service ho asem meba life ne wo follow me follow me O.H.E.N.E David TV Facebook YouTube nyina TikTok O.H.E.N.E David official mpacha wo bo ho ma o dot h dot e dot n dot e now the David Asoso obehume wa TikTok che wa mo bae gena nyanhye na mo pake omo na yema akoboko no we nya afi na fire service fo ebe dia tem na nkwasi afo mo nim se ganhye na mama ya haye ho wo mo kasa be di mu atem nyina chikura no ensure san ni omo kai no mo be we nya nsafo omo bae they are not thinking about water. Sanka ya shia mpanka wabon se ye wamo chunyo mutubu na bache wa bebiye nipei na miya mebache u ye wa fire hydrant it is your hydrant fire hydrant it is your ma ye bie tu mbeti bu ya ne tuguso e sura u gana nkwa di anshisha ebe ne wohono ma fire service ofre no mo ba empty car no mde ba ye ni fire hydrant wa bon timpo e betumi aboa na ye de e ye tuetuem fire hydrant ba ku bi ese water mo ze danu ye ko bi eso and tin time na okuta ne book o de ko no wa betretre wa ji information wa taking a report ni na wie we nya nkwaso afo kwahwe akwafo a mo ye party full soldiers omu jimi ma party na ewia ni akeka o machi mtu wi a na okwa kokunkum ni pa na se omu nim hwe ni aka o machi mu ba cha o ya kire o made ya kire o made bie o madwenim da ben ena mpenfo e de matoto o man na no mu a mo hwe saa min ministry ya no fire service mpenfo e da no da ben na mo be gya isikadie no mo gya adwemfin ni adwembone na oman no maka bom apostlefo so ababi na maka bom na mo nyina ma ye na ma hwa ma oman na ye kama da ben onipa ba akofo sika besi ni nsem so obehwe na sa fire service ministry na se fire service yi aye kama no oh wo be di sika ni nyina ti wo be ko fire service cars no ni nyina asese about 16 regions no chese ya kama ya se 3 regions bi ampo ambulance back na se e be di anse ku fa dis en 1 district 1 ambulance mba chewe ambulance ehu ye na de twen cement si e be dwene nipa ho ni e be medication be ye hyehyeye adan afa ye si no ye be bie nipa na dwume ama enema na e meja hye no ye be ma ho education da bi entimon kwa de eja ekokoto mufia set ye ni eja koto mufia enye ya ambulance ba kumponi ho nti se eja beto ba bia no ne da bia ye ne se e wo se ye twen eyi aboo twen anwea ne ye di guso aboo ne anwea ne ye di dumja e wo Ghana che madam ase anam de musi me ye wei e ma mo hunu se Ghana na ankasa no ye nye kuro aha ye wei ne ye di atoso amma ho Medie meye mafamu die nyina wo meye mafamu die nyina ase ne beya Ghana bekoso na se wuntumi support ya mbajere nie kama pa wo mu nie ya ba ye bo adwuma de ama oman no we nye jimi bia we nye jimi bia wo dan ehye no wan nya obi amana mama medum no eso aban no wenum na yetu omuka oga na omuji hu sikadi ye o minister ohwe fire service ne ehon sensem so ye o minister o ye wasomfo mpenfo omodada fire service eyi no ano eso omunya adwuma bia na omudidi me yetu omuka meda se
Ewurade na ayɛ sɛ menka nkyerɛ sɛ sɛ kɔba sɛ wobɛbɔ paa asenya koto nsuo ama ɔmatwe apaafoɔ no atwe nsuo no ama wode ayɛ wo dwumadiɛ bi a wɔ Ghana wɔse ɛyɛ waste of everything nti no ne ɔbɛyɛ ne sɛ fa namba yi na sika a wode fa apaafoɔ no wasane de ato nsuo no fa bra ne ɔno anto nsuo wɔ wafuom hɔ ma wo ɔntu nsuo wɔ fie hɔ wadwuma mu hɔ baabi a wopɛ sɛ wotu nsuo no wobɛtu ama kamakamakamakama one time travel ntɔ sɛ menka nkyerɛ sɛ ɔno nso waye ready se wopese wukɔ Ghana ɔno abetwa ticket amawo ɔbɛye hotel booking ana reservations amawo wopeka ɛde adada ho mɛra wafiri abirikyire akɔduru fie ana sɛ wofie na wopeka ayɛ wedding ana wopeka ɛde akyele kakra wo de frɛ ne number no wo frɛ na ntentem na ɔno ankasa bɛbɔ modern na wama ɔka ne bi na mɔtumi ayɛ nti frɛ number ye google so ebia wo frɛ ya no ɔno a ɛbɛbɔ mmɔden na iwe Ghana number ntimi da ase paa fa number yi mɔmfa number no na mɔmfrɛ one touch travel ntɔ sɛ wopɛ ka ana wontwa ticket ma wo anaa bia wopɛ sɛ wokɔtɔ ɛwɔ amano ne kora na ɔno a bɛtumi agyina me na waboa meda ase nyame yɛ adom a yɛbɛhyia salamu alaikum.